Jumuika kama jamii katika nyumba zenu.
Mbona una whisper?
Let's party!
Una chama BTS.
What's up?
Kama ni zeka hapa kwa meza.
Eh, weka leo.
Una dust chum kamera yangu.
Lazima.
JK what 7. Don't you